Pane marama kuzvarwa wakadaro pamwe pacho ndimbo kaya zvino zvakadaro.